Nyango, ngikhandele ami ukhandele lakho iskanke hydro. But now bro sekumlando ilife though. Let me rewind slow, kasi wo guns blow. Besamawele sakhula besihlala vele sipantsula mekudlalwa isikele siyaphula siyazula zula siyacula kwasthula ngahlala ngathula ngajula mangivula isifuba ngikhafula imvula ngakugcwala ichankura man that's real shit. Samba ngeenyawo mesebishi KZN shit ngiphezu kwebridge bakhala ngaphansi kwiflow bathatha amachansi we know kwakhala amahansi mbriyo and that's history. I can't rap but umswengo ngoba uphupha fast. I chose to keep it to myself ngoba inguba sinazo so let's drop another classic ngoba itsungwa nice. I'm wholehearted with this bars if ubungangazi
sikhuma kude mamas sikhuma kude joiners joiner kabas when fuckers ukuthi kusasa lisiphathele nasazi. Skuma kude makas, twela kabas, wena ufakazi ukuthi kusasa lisiphathele nasazi.
Bengaba yini ngaphandle kwakho, wenithanda mina uthanda enginakho. Wathi sengimthande outlaw ngimthande hardcore ngishaya ngaphakathi ngeke ngiphile ngaphandle kwakho. Bongisula inyembezi manje ngikhala ngethalente lakho. Kudala wawuqhuza ukuhluzuka no you know what pain is. Jwala amaphuzu uduze ukuvuka. I know awuzenzi i-drugs abuse you don't act like you used to. Angikuthethisi I made peace lately asino changes angikuthembisi. Lakamakhona aphinde ami uthando lwindidane kafishane. Sesidiskhathi sasingani wakhula masishane. Ngangifuna sihambisane sihlalisane sibambisane sijabulisane sakhisane sivusa umuzi kamacingwane. Ngakutshela ukuthi ngiphanda wangitshela ukuthi uyangithanda wangitshela ukuthi uyagadwa ngibambisahla ngishaya isinqanda. Bathi devil wears Prada but the angel dress mara. You could be a great mara mengashaya iqanda. I'm a undercover liar sekusekazini then we la under the covers bese siyecansini. Sofa silahlane sibophe ifindo like the Ferguson's. Sixoxelane zonke imfihlo like we share dreams.
Sikhuma kude mamas kude joiners twela kabas wena ufakazi ukuthi kusasa lisiphathele nasazi. Sikhuma kude mamas sikhuma kude makazi twela kabas wena ufakazi ukuthi kusasa lisiphathele nasazi.
Ukuthi kusasa lingiphathele nangazi. Ukubi hustler nzima lana eDurban maungazi. Blazi phuphu cars cars beautiful house cars. Vuli rufu kumakhaza njengozola kwiChrist lalisha iphabazi. Akakashintshi fokhole sawu please majoli. Iphupha likafezeki but this one goes out to you. One day ngesiza sokole sambeni ngendiza siyophola. Summer time South Beach rolling up the crew.
Sikhuma kude mamas sikhuma kude joiners when fuckers ukuthi kusasa lisiphathele nasazi.